Acha mimi hata niwe kredio.
Hello, my guy.